twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikiranga misi duhabwa kwivuriro.
Mu gihe amashyira hamwe ANSS na twa Burundi yararamutse yifuriza umunsi mukuru wa Noel na Bonane kuri no wa kabiri, abana basanzwe bafashwa nayo amashyira hamwe bagendana umugera wa SIDA canke babaye imfuvyi kubera umugera. Jeanne GAPIYA arongoye ANSS avuga ko abana bagendana uwo mugera bari ku miti ari bake cyane, mu gihe abakuze bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kugera ku rugero rushimishije mu gufata iyo miti. Akaba aratera kama abavyeyi bibaza ko abana babo bavukanye umugera kuja kubapimisha kugira ngo batangure gufata imiti hakiri kare.
Abantu babavyeyi niyo bazi kubagendana umugera wa SIDA usanga batagira sinovuga sinzi uko nobivuga courage yo kuzana abana ngo babapimishe. Mbere mboneho n'akaryo ko kuhimiriza abavyeyi, kuko iyo tubapimye tukamenya hakiri kare yuko bagendana umugera wa SIDA turashobora kubavura kandi bagakura neza nk'abandi. Ariko iyo batevye bagafata imiti bateba birafise ingaruka mbi cyane, kuko bana bagize Imana ntibahitane ntibakura neza mu vyerekeye gukura physique bwa no mu gukura mu mutwe. Rero ivyo ni ibintu tuma duhimiriza narijya sinzi ko mubizi no mu kuvura abana. Abana turacari inyuma cyane, aho mu Burundi tugeze ku bice birenga 90% w'abantu bakuze bari ku miti ijya yo gupfupfahaza. Mu bana hoho turacari ku bice 35%, turacari inyuma cyane. Turi inyuma kuko hari abavyeyi bacibaruka abana bagendana umugera wa SIDA kandi twari tuzi ngene twoshora kuwikingira. Turi inyuma kuko hari abaza vyarengeranye canke ntibanabazane. Rero ndonkeho akaryo kugutera akamo umuvyeyi wese abavyeyi, kuko umwana ni w'abavyeyi babiri mugabo bishitse, kuko abashinganaye kenshi tuhora tubona bibagora bagateba kuvyakira bishitse. Abakenyezi bo banibungenga bo bana imbere yo kwibungenga baze badushikire niyo bagendana umugera wa SIDA. Nukuri iyo baje kare abo dufise baje kare nta numwe avya ibaruka umwana agendana umugera wa SIDA, kuko turabaha impanuro tukabaha imiti bakavyara nk'abandi. Kuko ubu tugira amahirwe umufasoni agendana umugera wa SIDA iyo yakurikiranywe neza, iyo yaje mu bihe byiza bakamufasha kuraba urugero umugera wiwe ugeze ko bakamuha impanuro akazikurikiza aribaruka umwana nk'abandi, kandi twese twifuza kwibaruka tukarera.
N'umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jeanne ndayishimiye yari yaje kwifatikanya nabo muri ivyo birori, akaba hanura abavyeyi bibarutse abana bafise umugera wa SIDA ko bakwihutira kubajana kwa muganga kugira ngo bashire ku miti. Abo bana nabo akaba yabasabye kubera kurura abandi bana mu bijanye no kurwanya uwo mugera.
Abavyeyi benshi barahisha abana ko bagwaye ntibavyakira kandi ntibiyakira. Mumaze rero kubibona abaganga bababwiye muce mufata umwanzuro wo gushyira ku miti abana mwibarutse kugira bakure neza, bakure bafite amagara meza. Uwandi umugera wa SIDA arashoboye gukora, uwandi umugera wa SIDA arashoboye kwiga nk'abandi bana kandi akamenya kandi akabaho nk'abandi batagendana umugera. Bibonye muri ngaha mufate iya mbere mu buhizi bwo kumva ko ikiza ruhunyanganda SIDA kitegeza kurandurwa n'imiti. Mwebwe nimwe mufise ingufu zo kwigisha abandi bana, haguruka rero mube intwari ntibushitse. Ndabona harimwe abana ko baragera mu bigero, bamwe muri mwebwe mwamaze kumva canke kumenya no gutahura icyo ikiza ruhunyanganda SIDA kivako. Bibondo dukunda, bibondo murakurikiza impanuro z'ababyeyi. Impanuro mwiga mu ishuri na cyane cyane numvise umwana avuze muvye imana yanka imana yarampa gusambanye ubusambanye burapega umugera wa sida muze mwirinde abashaka kubashurashunza muze mwirinde gushurashura hagati yanyu muze mwihangane mukure mushike mu bigero mwubake rugume
twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikiranga misi duhabwa kwivuriro.